yakoze igikorwa cy'ubupfumbafu cyo gukwiragiza amafoto ya Mona ariko akora ibitera soni ariko ararondegwa kandi nawe wawura ubwawe ugerageje kumwiyumvira wo muronka reka tugende neza y'inkuru tugige ko neza y'uyu muntu Mona Fleur ariko arakwiragira ku masati agiye atandukanye ku ma YouTube ndetse ko no ku ma Facebook ku mbuga zose zo ngahi wacu mu Burundi tugende neza rero uyu Mona Fleur turamuzi neza ko ari umuririmbyi kandi abikora neza cyane mu baririmbyi barundi bene wacu tukiraho kwa Mona Fleur hari n'uwundi bavuga ngo abatavyi baneza barakurikirana nyuma yo kubona ayo mafoto n'ama video twaciye tubona uyundi bita Mona Kens bana wene bavuga yuko asanzwe akora ivyo bintu byo kwisambanya ndetse mwibagire yuko twigeze kubona n'uyu mugabo na wenyene bamuzanye na wene iyo video kwako arivyo bintu ariwe bita ami pro na wene baramutweretse ariko tugende neza mu Burundi umurundi Burundi mu ndero dufise turazi neza yuko tubwirizwa kugira akabanga ibanga munda tukabika ibanga tukabikira ibanga bene wacu gute twokwama tubene wacu tubavuga ko bibi gusa bagahitinga mu bibi gusa reka tugende neza rero nimba babikoze barikoze nawe ntiwoshuza gufata ifoto cyangwa video ngo uje gupribia murazi neza yuko abantu babayeho gutandukanye twose ntitubayeho kumwe birashika umuntu akagenda kisomera utuyoga murazi inzoga ko zikoresha menshi agashatse gukora ibitakogwa mukiringo abafisa bazi bagiye batandukanye nabo ubashobaza gufata amatelefone bakaza gufotora baza gupribia mbega tugende neza umusatsi ninde umusatsi n'urya muntu agenda gatwenga umusatsi akamufasha gusara akerekana neza ko ivyo bikogwa umusatsi ari karakora ari vyiza cyane akatwenga kanuka akekumbagatsa ukamenga ivyo umusatsi ari karakora ni byiza mukiringo rero mona yoba ari karakora ivyo bintu nawe ugashutza gupribria umenga ari kakora ibintu byiza cyane nuri kuri maramaza we wahubwo uri kumaramaza barundi n'abarundi kazi bene wacu kuko iyo babonye ubwambure bwa mwene wanyu abari mu mahanga babibonye nibabona yuko ari uwatagira indero ubaza kuvuga ko ari abarundi bose batagira indero mu ijambo ry'Imana mwese murasenga hari abahungu babiri babonye se wiwe yasatse yabore yaraborewe se we yanyoye umupfinyo nimba yari Dawudi ntimumbaza abasoma murabisoma murabihitsi umuhungu umwe muri basagenda aranika amenyo atira mikrofone agenda aramamaza igisagara cyose ngo dawe namubonye yasatse yari katambari gusa ibyamubaye ko murabihitsi yabaye ikimanga arapfasa arapfa yomoka apfa nka gahini apfa yangara nka gahini ubundi nawe yaciye agenda n'urupfasoni agenda twaye igikwe agenda arabinyuma aramufuka gutya barose imihezagiro mukiringo muzi neza yuko rero uyu mona wacu ari mushiki wacu mu bigashika akaba yagize ibintu nk'ibyo muca mubanza mukibaza muti mbega kugira bikore yabitewe niki sinza bateye commentary ngo yagiye gukora iki ico kintu cyo kwisambanya kandi muri buja flavor hari abahungu b'amaboga arabahende samu boy kandi batowe mwanka birashika muzoze muraraba neza kuko bose si bose batoyegwa ikintu kimwe kuko yaba bose baryoherwa n'ikintu kimwe bamwe ndibo postinze ku masata abandi bapostinga ku ma Facebook ariko tugende neza icyo nje kuvuga jewe nari nje kuvuga ati buri muntu wese buri murundi yumva ko ari umurundi afise indero ndondi atari indero y'inyandagurano yo mwibarabara no vuga ati ndasabye su gutegeka no vuga ati zimye ivyo birofa kuko kumaramaza mugenzawe si yo solution wo butoye kuza gufata nka nyoko wawe ugacuza kumufata ngo wamubonye yaborewe none yagiye arahenda mwibarabara ishire mu kibanza cawe nawe nk'ubu twofata mama wawe ugasanga twamupribiye mu gihe twamubonye ari kagenda ari gusa mwibarabara ivyo bintu vyo kunezera nimbuzi neza rero ko bitokunezera muntu wese wabipribiye zimye ivyo birofa ivyo bintu muri ko murapribiye mugenda mwerekana bimaziki bimaririki vyigishiki bimeze gute reka tugende neza sindi mu batuke cyane cyane ngo ndababwire nabi kuko nigikorwa mwihaye cyo kuzamura maramazanya cyane cyane niyo mubonye nisazi korotse. Reka tugende neza. Uyu mana nimba yakoze ibyo bitera soni akabikura, uwo muntu nawe yagiye kumufirima ni muntu bwoko ki? Uwo muntu we warafise ubwonko aza gufirima agacatwara ngo ari nibindi azanye aza gutera imikosha abantu. Umuntu ahubwo atisonera ni uwo muntu yagiye kubizana. Kubera umuntu wese arafise vie privée yiwe, arafise ubuzima kabanga bwiwe. Namwe bwenye n'ubwanyu mwagiye ku bipipi yatugiye kubaraba. Mu buzima bwanyu mubayeho bwibanga, tuzanga ahubwo mukora ibirenze ngaho. Aho bamwe rero basimbira ku matelevisiyo yabo, bamugasanga ngo bakurikirwa na beshi bivanye n'ibifu baba bafitaniye nabo bantu, bagashabaho baronkeraho, bagashabaronkaho ivyo bavuga mugiringa umengo baba barabibuze. Nabandi baribagiza yuko basanzwe mu buzima bwa barabahehesi bihakana abana, bamwe bagenda barabatamye barabara, mbega uwo yahenye kubera mwace mu mupribriya uwihakana umwana nawe live akavuga yuko atigeza agira. Aho harimo na bamwe mu babivuze tuzi neza yuko basambanya n'abakozi babo. None tuzobashira habona nabo, tuzoze turabapribriya dutuma abayaya ati umunsi muzoba muriko murasambana muzoze mutuzanya amavideo tuyerekana. Aho hariho bamwe tuvuze ibyabo nabo bokomoka bagushabapfa no mu gihugu, ariko bagashabaza gukuza umunwa baza gupibirya bashiki babo. Ahubwo ikintu nyamukuru we wari gukora nk'umuntu w'umugabo wari kugenda ukamwegera ukavuga ati vraiment mushiki wacu ku iyi video nabonye watumara maji n'ukuri kose vraiment ibi bintu wakoze n'ukuri si byiza cyane. Abakobwa barabakera mu kiringo, abakobwa twari dusanzwe tuzi ari abantu ba mbere bari bafise urukundo. Niyo babonye umusatsi w'umukobwa ariko aragenda mu ibarabare gusa, bahora bihutira kumufuka ubwambure. Ariko abakobwa buno munsi cyane cyane bari muri industry, ugasanga baryohewe no kubona mugenzi wabo ari ku marezo sosiyo ubwambure bwiwe bariko barabupibiya ngwe mama yamenje, nabone bagatera komantere mu bandi. Ibyo byagushikiye ishetani yateye mugenzawe nawe yo gutera ibyo nawe byokubako. Shetani ni mwemu mbi kuko ibwirizwa kuba mu bantu, icyatumye ikoroka ikava mu ijuru ikaza ngaha ku isi kwari yari ijye guteranya abantu no kubakoza isoni. Nimba uwo muntu yafashwe n'agashetani akadayimoni k'amahembe ya shetani y'imirizo 12 n'amahembe 24, n'ukuri kosa umushamwumva yuko ari uwo gusengerwa. Mbega mwabo bantu bavutse, ninde yiyumviriye kwiruka kwa pasitori ati sengera uyu muntu yasatse? Ariko gukuza umunwa gusa kugenda muravuga, mbega harabavuze ngo yari kagira ibitera soni n'ikirobo n'igipupe. None nimba yagize ibitera soni n'igipupe solution iyihe? Niyo guca umwangaraza. Genda mumubwira ati hariho n'abandi bamaze kuvuga data wanje ko ari ingwara yo kwisambanya. Nimba uzi neza ko ari ingwara, dogitari wagiye kumuronderera ari hehe? Ni nayo mpamvu rero nimba atacu wakotse kuri ivyo uvuga amajambo gusa no kubwira ati zimya ivyo birofa. Aho nta jambo ufise mechers amis, tugiriranira kabanga kuko iyo dusize ibintu ku ma YouTube channel yacu birabwa n'abantu benshi. Uyu munsi abazungu abantu biburaya bari bazi yuko Burundi turabantu byisonera, barazi neza yuko mu Burundi turabantu b'indero nziza, twarazwe na basokuru bacu, twarose indero nziza imwe yo kwitsitso yo kwishiga. Ariko bakaza babona abantu bamwe bariko barapribia ibintu by'ibitera soni. Vraiment imagine ku bantu bari bazi Burundi bwa nyaburunga muzoba muri ko mwigishike hamejo mugasha mwidoga ngo mugiye hanze babafashe nari, kandi ari mwebwe nyene mwikasirije ari mwe mwivyongeye. Tugende neza rero, harimo nabamwe baba bari mu bindi bihugu bagasha bafasha ahubwo mu kujya gupribia ukamengo bariko biyamamaza mu matora, bagenda barerekana amafoto ti uyu muntu yahenye ukamengo ni babandi bagenda barerekana tuzotora uyu mu kiringo. Bariya baba bagiye hanze ahubwo buduserukiye mu kudufasha bakavuga ati igihugu cyacu kiri n'indero. Ahubwo babonye izo foto z'ibitera soni bakavuga ati ibisivyo nico ni kinyoma camba y'ubusa. Jewe rero nk'amayeri kiramvu nimuvuge ngo shigikiye ubwo butera soni, ariko jewe icyo mvuga nimbikosa ryabanye ikibisukugwa ikibinukugwa ntubyubuke. Sinkariye abantu bagiye gupribiya ibi bintu cyangwa sindabagizeni, ariko muzoze murara neza na neza ko namwe mugongoye mu mitwe yanyu imbere yo gupostinga ibintu by'ibitera soni mutera imikoshi abantu. Ciao.